Bull joy, ndaysan mariage may se bigue dafa jala beug lolou man nako sédé dala beug ndaysan bull joy oh ayo come boy hey homie digal lolou soirée bi neexa Khali bu fi door nit de Khali ya gore
moma dimbali sankare
Thank you.